guys. Manchester, as I said, I've been waiting for this show for so long. Thank you guys for coming out. There's only one way to end this. I usually call this so many different things. Tonight, we're gonna call this one Fire in Manchester. Da 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 da